key and pointing. Ukijenga bush stone lazima ufanye key and pointing. Ndio hizo finishes za hiyo ukuta zikuwe moja. Fine, thank you. Na utafanya nini? Kazi safi.